Ndizakubhala i-function endizayibiza u-s of n ke ngoku. Le function yam ndizayibiza into yoba yi-sum yazonke ii-positive integers. Ndingamlibelanga ke u-n. Positive integers ndingamlibelanga u-n. I-integer ke ngoku linani elingenayo i-decimal. U-1.3 ayo integer. U-1.5 ayo integer. Ndifuna ii-integers, integers zam ngo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, njalo 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 njalo. Ndijonga ke i-positive integers. Ndizawubhala ke no s of 3 mhlawumbi izawuba ngu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3, sorry. Ithetha ukuthi izawuba ngu 6 ke lowo. Masithatha s of 4, iterms zethu zizawuba yi-4 ke ngoku. 1 plus 2 plus 3 plus 4 uzasinika u-10 ke ngolo. Uyayibona ngoku akho nto inzima kakhulu apho. Into endifuna uyenza ke ngoku kulena ivideo ukunibonisa into yokuba ngoku le formula ndizayibhala phantsi uba ndingakwazi ubhala le ezi terms ke ngoku ngokwe-function ka-n ke ngoku. The sum of all positive integers, including n, ndingayibhala ngokwe-function ka-n ngehlobo lika-n ophindaphindwe no-n plus 1 ohlulwahlulwe ngo-2. Ndizayipruva, ndizayibonakalisa ke ngoku, ndizawenza iproof yale formula ke ngoku. Ndizawenza ke ngoku le proof yam ngento kuthiwa yi-induction ke ngoku. Ndizawenza iproof by induction ke ngoku. Ithanda uba nomzinyana kancinci kodwa ndiza cela into yokuba nindilandele ngoku xa ndiyenza le proof ngoku. Siqale senze i-base case, sibonakalise i-base case apho siye sibonakalise ngokuba iyasebenza kwi-term enye okanye i-term yokuqala ke ngoku. Senza le formula lena, sithathe i-base case siye sithathe i-term mhlawumbi u-n is equal to 1. Uba iyasebenza le formula kwi-n is equal to 1, siye ngoku silandele siyenze into kuthiwa i-induction ke ngoku. Sibonakalise nge-induction uba iyasebenza ngoku. Siba sithi uyasebenza kwi-base case yethu ngokwi-integer mhlawumbi u-k ke ngoku kwi-base case yethu kwi-term yethu kuqala. Icacile izawukwazi usebenza ngoku ne-term elandelayo u-k plus 1 njalo njalo. Isizathu le nto izawusebenza ngoku uba siyazibonakalisa zombini ngoku ezi zinto, base case ne-induction. Sawana uba siyabonakalisa for n mhlawumbi is equal to 1. Asidingi ukhetha u-n is equal to 1, singakhetha u-n is equal to 2, 3, 4, 5, 6, ayenzi mahluko. Okanye n omkhulu ngaphezu ko-55 okanye 60 njalo njalo ke ngoku. Kodwa nje sidinga nje uyibonakalisa uba iyasebenza kwi-base case ke ngoku, kwi-term enye. Siya kwi-induction ke ngoku, i-step sethu se-induction. Apho sizawubonakalisa sithi siyabonakalisa ukuba iyasebenza, siyaba sizawuqikelela ibe into yokuba iyasebenza kwi-s of k. Uba iyasebenza kwi-s of k icacile ke loo nto, izawukwazi usebenza kwi-s of k plus 1, i-term elandelayo ke ngole. Yiloo nto qha udingenza ubonakalisa uba iyasebenza le formula kuzo zonke ii-positive integers singamlibelanga no-n ke ngoku. Masenze ngoku mhlawumbi sawuno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siqhubeke unaphakade ngoku. Sizawubonakalisa ke ngoku into le formula yethu iyasebenza. Sawusebenzisa n is equal to 1 mhlawumbi. Sawuqala sasebenzise le term yokuqala. Sizawusebenzisa le formula ngoku. U-n wethu uzawuba ngu-1 and ithi ugqwethu siba siyayazi inyanisekile iyasebenza ngoku. N is equal to 1, izawukwazi usebenza ku-s of k plus 1 ke ngoku. Izawukwazi usebenza kwi-term yesibini elandelayo. Andithi cace izawukwazi usebenza nekathi ngoku k plus 1. Sibonakalisa iyasebenza ku-s of k, u-k yi-term yokuqala. Biyasebenza ngoku term yesibini, icace izawusebenza neyesithathu ke ngoku. Biyasebenza ku-s of 2, izawusebenza s of 2 plus 1, s of 3 ke ngoku. Njalo njalo ngoyena icacile izawusebenza i-term yesine ke ngoku. Siqhubeke unaphakade ke ngoku. Ke ngoku xa siyenza ke ngoku ngolo hlobo sizawukwazi ke ngoku sithi siyibonakalisile uba iyasebenza nge-s of n. Yi-proof yethu by induction ke ngoku le. Masiyenze ke ngoku kwenzele niyibone yonke le nto ndithetha ngayo. nizama ulandela ke masithathe ngoku yoqala n is equal to 1 andithi ngu-1 mos isum yazonke i-positive integers kodwa i-time yethu ngu-1 izawuba ngu-1 mos andithi s of 1 izawuba ngu-1 because inxenye uba ngu-1 plus 0 ngu-1 siyakwazi ubona ke sele nto iyafana no-1 ophindaphindwe no-1 ophindaphindwe 1 plus 1 ohlulahlulwe ngo-2 1 plus 1 kuyaba ngu-2 2 ohlulahlulwe ngo-2 ngu-1 sishiye no-1 ke ngoku izawuba ngu-1 ke lena iformula ngoku iyasebenza ngoku kwi-base case ke ngoku iyasebenza ku-n is equal to 1 iyasebenza siyibonakalisile i-base case yethu ke ngoku okay ke ngoku into endifuna yenza ngoku ndifuna ukuqikelela ngoku okanye ukuthekelela into yokuba kwinani mhlawumbi uk ndizawubiza uk assume sawuthekelela iyasebenza ku-k kwinani elingu-k ke ngoku ndizayibhala ngolu hlobo engenza ukuthi s of k is equal to iyasebenza le function ku-s of k apho k ophindaphinde k plus 1 ohlulahlulwe ngo-2 ngoku okay ndithi ke ngoku iyasebenza uba iyasebenza ngole formula ngoku k kwenzeka ntoni ngoku xa sizama ufumanisa u-s of k plus 1 inani elandelayo ke ngoku s of k plus 1 ndiyathekelela uba iyasebenza ku-k ke ngoku u-k plus 1 izawukwazi usebenza na masibhale masithi izawu s of k plus 1 equal to le nto izasinika ntoni izawuba ngu-1 plus 2 plus 3 plus 4 sam siqhubeke ke yotsho ke ngoku-k ke ngoku plus k plus 1 ayindithi asiphelanga ku-k siphela ku-k plus 1 okay sithi ngoku siyayazi ke ngoku yintoni ke ngoku isum ke ngoku yezi terms suka ku-1 yotsho ku-k ayindithi izawuba ngula k ophindaphindwe no-k plus 1 over 2 siyayazi leyo into isum ke ngoku yosuka ku-1 yotsho ku-k ku-k ophindaphindwe no-k plus 1 ugqiba kwethu ngosongeza u-k plus 1 ke ngoku laa term yokugqibela k plus 1 siyigqibile ngoku siyibhale ngokutsho safumana i-common denominator yethu ngoku izawuba ngu-2 mna ndithanda uyibhala kanjalo yenza ubomi bam be lula kancinci ndizayibhala apha ngaphantsi izawuba no-k ophindaphinde no-k plus 1 over 2 plus izawuba ngu-2 ophindaphindwe no-k plus 1 over 2 common denominator u-2 ohlulohlulwe ngo-2 uzasinika u-1 akho mahluko phakathi la-k plus 1 nala 2 over 2 ophindaphindwe no-k plus 1 le nto engoku asibhala ngokutsha izasinika ubani u-k common denominator yethu ibe ngu-2 izawuba ngu-k ophindaphindwe k plus 1 plus 2 ophindaphindwe no-k plus 1 over 2 into esinoyenze ngosinokhupha u-k plus 1 i-common factor yethu apha kwi-numerator sizawufumana ntoni sizawufumana u-k plus 1 k plus 1 simphindaphinde kunye sishiyeka yintoni ishiyekayo ngaphakathi k sishiyeka no-k k plus 2 sishiyeka no-2 ke ngoku phayana k plus 2 imama ndizibhale umbala ohlukileyo kwenze niyibone le nto ndenzayo izawuba ngu-2 ibe ngu-2 nanapha ibe ngu-k nalapha nalo k ngulwa uk ke ngulo uk okay ugqiba kwethu sehlulahlula ngo-2 ke ngoku nayibona ngoku la k plus 1 la common factor yethu waye washiyeka u-k plus 2 ke ngoku siyohlulahlule ngo-2 ke ngoku over 2 okay into esinoyenza ngo singayibhala ngokutsha ngoku le nto izawufana nento yokuba xa sinoyibhala ngokutsha nayiqaphele nto yokutheni ndizayenza ngolu hlobo saba no-k plus 1 le item yokuqala ophindwaphindwe no-k plus 1 plus 1 akho kanti ziyafana zendithi k plus 2 no k plus 1 plus 1 akho mahluko over 2 ke ngoku. Okay, u-10 ke ngoku le nto ibaluleke ngaka kuthi sigqiba ubonakalisa ngento yokuba basin s of k plus 1 uyasebenza, iyasebenza la formula ku s of k plus 1, icacile izawusebenza ku s of k plus 1 nayo ke ngoku. Sithe sisebenzisa lo assumption yethu ngoku uba iyasebenza kwi-positive integers ka-k plus 1 izasinika u-k plus 1 ophindaphindwe no-k plus 1 plus 1 over 2. Siyabonakalisa into yokuba iyasebenza ngoku. Buya siya kulaa formula yethu phaa phezulu, buya besinofaka u-k plus 1 kwindawo ka-n besawufumana le nto iphaa emazantsi sigqiba uyibonakalisa ke ngoku. Uzawufumana le nto ngqo, le nto sigqiba uyifumanisa ngoku, le formula uzawufumana ngqo. Akuzubakho umahluko ngoku, ungayenza. Ndiyanikhuthaza niyenze ngoku. Sigqiba ubonakalisa ngoku into yokuba sibonakalisile i-base case yethu iyasebenza xa sino-n is equal to 1. Andithi ugqiba kwethu sathi iyakwazi nosebenza, siye sathi iyafanele isebenze ngoku s xa sino-k ke ngoku. S of k sithe iyasebenza ku-s of k, icacile ngoku izawukwazi usebenza no-s of k plus 1. Siyigqibile ngoku, nanzo i-proof yethu ngoku by induction ngoku. Sibonakalisile iyasebenza kuzo zonke ngoku i-positive integers. Sibonakalisile iyasebenza ku-n is equal to 1. Andithi ibiyasebenza kwi-integer eyi-1, icacile izawukwazi usebenza ne-integer elandelayo s of k plus 1. Bas iyasebenza ku-1 izawukwazi nosebenza ku-2 ke ngoku. Siyibonakalisile loo nto iyasebenza nalapha, iyasebenza kuqala, izawusebenza kuqala iyaphinda isebenze nayo yesibini. Ibiyasebenza yesibini icacile izawusebenza nayo yesithathu k plus 1 naphina. Iyasebenza k plus 1 kweyesithathu icacile izawusebenza nakweyesine ke ngoku. Singaqhubekeka siqhubekeke unaphakade ke ngoku side sifumane ngoku sithi siyofika kunaphakade ke ngoku. Nantso ke i-proof yethu by induction, siyigqibile.